nyene isi yanje urazi tuba turi mu kugwa cy'Imana sivyo uko Imana iravuga ngo dukundane kwanza twebwe hagati yacu rero inkundo ziratandukanye nimba really ufise umuntu ukunda wallahi ntugira amasoni zo kumugaragaza imbere y'abantu kuko ni wagira amasoni uzoburi kuramwice icyo wica kuri we uriko wica kadoza kiwibo shaka kuzotandukana nawe akagira ama Brazil azotuma we ni yagira undi mukunzi mushasha ama Brazil urumva ashobora gutuma we ni yaje muri hora so yindi shasha agira ama limit donc hari yanavuga ati jewe sinzogera ngaha sinzokunda bigeze ngaha kubera iki yigeze gura n'izo bintu byamubabaje rero bro sister ahuri hose garagaza couple yawe ishimira ivyi wawe ishimira ivyo ufise
ndibukumusinda kubona nabanye ngombi vya yumwana wa muri tumucho muri je umutima wanje utahibishimo uri kintu ciza nigeze ngira mu buzima akazi kawe kanyongore ra
yeah none ni imyaka itatu ndibaza niyo ya mbere
Yeah, niyo ndirimbo yanje ya mbere of course.
Ukubwa n'umwe cyo gihe cyo.
Twaratandukanye. Ahize imyaka myinshi nibaza reka mvuga ukuri. Niwe muntu wa mbere yatumye nja muri studio.
Ahari ati
Big up cyane warakoze muvyeyi.
Muvyeyi. Ukada muvuze.
Donc nda urazi umuvyeyi kigaragaza ikintu kiza cyane umuvyeyi abafise abana yitaho umuvyeyi yitwa umuvyeyi kubera ingeso ziwe nziza kuri afise icyo donc afise icyo amariye abantu.
Nishua na fuzi na hora nifuz kuwe menya ivyo kunwa hora urarura sikira mu bitekerezo vyanje
Sari sari à tout le monde. I hope meze fresh konanje meze neza cyane weekend ni bon. Ini BKTV turasanga mwe subscribe, like, share na comment. Today no munezero renze. Urenze cyane. Hama ntabwo ndi musazi ngo nivugane cyane nikorane ndi kumwe na Air King from
Kin home.
Yeah. Nakindi kino ibagi.
Ni bon, ni sok tumva nta bindi umaze kumva sok cutaho kigwe vya rivyo.
Yeah, man, good.
Ni bon sana, umeze neza.
Bide neza cyane. Cyane ngini Ha ningorane kusanye na mahoro ni menshi.
Uraryowe cyane kuri ukwezi kugira guhere ama bati baguha kantu.
Amahoro ni menshi, man, biri gutere.
Wallahi ndashima cyane sinzi namwe.
Inyuma ya hit si yanje ndabona ibana swaga ni nyinshi.
Turashima Imana vimana
yaratabaye. Kuko kugira hejuru mana yanje.
Mana yaratabaye.
Yaratabaye nuri yatatabaye.
Cyane turacyayifise kandi turacyayikorera cyane.
El King karibu cyane muri mu bwami bwa BKTV.
Yo se building ya bien sana na ikunze.
Merci beaucoup.
Na climatisé ni fresh.
Bye bye. Karibu tena.
Yeah, murakoze.
Bite.
Ni bon?
Indirimbo isi yanje.
Yeah.
Mwana, ni wiyandikiye cyane.
Warakozwe ko.
Afite kandi hote. Mbira ni wiyandikiye cyane.
Yeah, ni je ni yandikira. Bon, uretse ko ni yandikira rero nabona andikira.
Aho nyene, nasha utangura neza. No you have murinzi maze kwandika.
Bon, si shaka kumuvuga. Si shaka kumuvuga kwe.
Ndamuvuge.
Oya ntumuvuge. Ufite urazi iyo ukoze ikintu ciza si byiza ko uja ukira atarika urya wagikoreye aba ari we abivuga.
Of course.
Ya niyo mpamvu.
Sa na wivuze ntari.
Oya si byiza.
Nacho bikena tasanga inbox ndayimubwiye nje ndabizi. Ndabizi kandi ndabivuga.
Nta kibazo.
Uwo turirimbira gato ya kuko hariho majorite y'abantu benshi usanga ari ivyuma.
Okay.
We biri gute.
Nishuwa na fuzi. Na hora nifuz kuwe menya ivyo kunwa hora urarura sikira mu bitekerezo vyanje
ninde arasirikira mu bitekerezo vyawe mae
wonyene
yego yo etu yavuye
bon inspiration y'indirimbo ari abantu benshi akunda kuba ndimo akumbaza ngo isi yanje nashatse kuvuga iki hariyo aka agapica kigeze gutrendinga ka kandiswe ko ngo abantu mu makuri isi ni mwimuke ku mukanya ngira ndayiheka ndayitange com kado ku mukunzi wanje donc bakunda kwibaza ko inspiration nayo kuye ngawo ariko isi yanje yari comparison donc nayo ko ndavuga uramaze gura n'umukobwa mwiza ukamukunda wari wewe sina agenda amaze guhura nawe urashobora n'umutipe mwiza ya uka donc we ukaburi cyo ushobora kuvuga kugira uvuga ati ni mwiza kurusha ariko ukavuga ati so umukobwa gusabwo ni sinzima donc ararenze
sinzima
voilà
urumva ko ibyiza ni bibi
bon ici mu bisanzwe ici ni nziza nibaza igihe imana yahirema nta kintu kibigeze ishiramo usibye ko twebwe abantu twaje kubihindura donc we ni sinzima rero iyo sinzima mvuga nimwe imana yaremye apana iyi mwebwe mwakoze
kanande ndavuze ni gyo ribi je shaka kumenya
yeah
ine wihangane inspiration yavuye
bon inspiration nkuko vyumva of course ni
no you have moon cause muhongo of course
umukobwa
nimba true story
yeah
yatumye umva bwo kwandika iyo ndirimbo
bon icambere kwanza ushobora kuvuga nti ubuzima mbaye mujewe ndanda ntabwo ndi single ndafise umukunzi kandi kuba mfise umukunzi ni ibintu bishobora gutuma bon nandika ibintu nk'ivyo donc ni relation yiwanje jewe ne ko ndavuga donc ivya mbaye ko jewe mugabo sina donc nabiririmbye kubera jewe muga ico nizera nuko nabandi baba muri aya ma relation donc indirimbo ni juste kuvuga urazi hariya abantu iyo bumvise histoire za Jacques na Rose baravuga ngo bijya bintu ni vya kera donc nta rukundo rukibaho of course nashatse gutanga akaruriro nafashe histoire y'ibanze je rurahari rurahari niyo mvuna ruririmbye
ariko kubandi
nafashe histoire y'ibanze ndayipartaja kuri mwebwe mwacitse intege mwebwe mutizera ko rubaho ndayibabwire hama mumenye ko bihari hama munyuma nugira ubwoba bwo kubijamwa kuko nimba je mfise umutima nimba jewe nizera suko ndi je nyene hariyo nabandi abwo je reka mvuge ko naseruke abo bandi cyase kuvuga ko hari habahungu bagifise umutima kandi abo nyene bifuza umukobwa afise umutima wawe ndi ata urabizi nibaza ko ingeso mbi canke kugaragara nabi se tubwiye gusa abahungu n'abakobwa murakosha uravyumva usivye ko mwebwe mufise kajya kantu ku bufaso numva naho dutandukaniye
niko sa ubufaso
ya bon numva nyine ni kaka ndiko kwihangana ko guhisha ibintu biri muri mwebwe sino umeze nkatwe naho murakora amakosa
ava yuko ririmba indirimbo isi yanje ayindi ndirimbo yari imbere ya
nayo maze kuri indirimbo yanje igira gatatu mu myaka itatu
donc
maze 3 ans muri musique fise ndirimbo zitatu
kubera iki habaho tare nk'iyo yose
jewe ikintu cya mbere novuga hari indirimbo yitwa akajuru gato ndashimiye cyane umuntu yitwa Remson Remson n'umuntu
gato aho ngene ndashaka
ndibuka umunsi ndakubona nabaye inkingi mbivya y'umwana wamuritse umuco muri je umutima wanjye utaha ibishimo uri kintu cyiza nigeze ngira mu buzima akazi kawe kanyongorera
none ni imyaka itatu ndibaza niyo ya mbere
ya niyo ndirimbo yanjye ya mbere of course
umukobwa we umare nk'icyo gihe cyose
twaratandukanye ahize imyaka myinshi nibaza reka mvuge ukuri niwe muntu wa mbere yatumye nja muri studio
ahari ati
big up cyane warakoze muvyeyi
umubyeyi ukadamuvuze
donc urazi umubyeyi kigaragaza ikintu kiza cyane umubyeyi abafise abana yitaho umubyeyi yitwa umubyeyi kubera ingeso ziwe nziza kuri afise icyo donc afise icyo amariye abantu
kingose management
bon si management comte ni
famille
reka mvuge gutyo ni famille
nibyo nye
yeah ni famille bon uretse ko ari famille twaragize aka aka aga crew donc turafise abantu badukuriye abaduserukira hariyo ushaka kwita nko mu manager urazi mu manager siwe asohora kesho urabizi mu manager we ari hajya kugira kugida kubyati kuri ibikora ibi je mona twukuri ibi donc mugafasha n'ivyo mvira tukaba dufise nuwundi w'umu sponsor yitwa Bobby Free Time Bro saluti sana yeah
niwashamwo
donc niwashamwo mufungo n'ivyo ashite kuvuga
ndio ye ashatu hera head
yes
ati uhaje nk'umu boss w'undi kavuga ati El King ndashiramu amafaranga gusonda ijyanye ni wo kweme
bo je no murungi kahaje donc no murungi kuri kuraba ukurumva we yobaje si famille urazi abantu barahinduka ako famille yawe nibaza kwitohinduka kandi hindutse ni gake cyane urabizi rero umuntu ari nzaza nka famille akagusupportinga nka famille akazundi muntu ku ruhande ngo jengira ndagufata nawo mwogirana ama contract hari gihe ibintu bihinduka urabizi none yibaze nkujya muntu yamfashe nkiri umwana moto cyangwa yamfashe nki je nkimeze nabi je ntaraba ilking nkici twa irindi zina akamfata kuboko akanshikana aho ngeze nga muri aka kanya ngabangeze muri BKTV umva no mutakwe
Amatwa tumirango ukorera ingoma muri Band Boy.
Ya, bon nyene nibaza kubuzima bwabaye neza turashimura ho kwi.
Ati amateka yarahindutse.
Of course yarahindutse. Ubu nyene nshatse gukora indirimbo studio ariyo yose. Reka ndagwaka rero twadufise indirimbo yitwa Silent Night. Tugomba kura video nanuze na John Ella.
Oyire ta atari.
Ingorane nuko indirimbo itari bwahere kuberako Endomaki yafashe urugendo kandi niwe yakoze iyo ndirimbo. Dore ko yako tubona umengo igihe kiriko kiragenda kidogo unasimbiye kwa The Sound Mind cyangwa X Factor. Niyo ndiko ndakora indi project. Muraka kanya mukanya gato raza kumva ndi kumwe nanuze na Landry SB. Mukanya gato guza kera siko byari bimeze.
Je nakumenye ku ndirimbo uri kumwe na Wiz King
257 Wiz King 257 bro ndagushimiye cyane gose waramfashije kwa je nka El King sinabwa garagara
kuri TV yatumenye je wibaze
murakoze cyane bavyeyi yarabikoze bon reka mbivuge neza Wiz King yarigeze kuba afite indirimbo twahuriye kuri bon kuri FM ntavuze hama arumvisha na kibazo ya yarafashe indirimbo ayumvisha umuntu arambye ati donc bon yari beat ambye ati I beat we high El King yokora chorus bien iyo ndirimbo rero niyo twahuriye ko ni indirimbo yitwa ku mutima ukazukirikana fresh chorus ni yanje muga indirimbo yanditswe
ko yeah nawe wonge na ka video
yeah muga indirimbo yanditswe ko Wiz King fishing kingorongoro ariko chorus ni je na iririmbye after yo kubona talent yanje ati bro just singomba ko guterana muri cyo gese ari bwaronke nabantu radze umuziki usaba uburyo imagine urikura kura mahera utazi kuzo yagarutse rero we ubwo asanzwe abufise yambye ati bro reka dusubire muri studio igiye uzera dukoroze kidogo mugabe ibintu byaragenze neza turakoze video nibaza ko iyi ndirimbo iri mu ndirimbo yatumye muri aka kanya shaka kuja nk'ahantu nka
posha ina video ngene ufise
yeah siyo anje riko
ako ntari bindi nawo video garagara ngo binumvikane
yego
nge naje nayibonye birakugora reka ndabivuga
ya ngira amasoni
kwa gitinga ariko mwe n'umukobwa birakugora cyane
bon umva
nyine ugira amasoni voilà na urabizi
cyari rya mbere bon kugira amasoni ni ngombwa ikintu yuge kugikora rya mbere ni must we ndindira kuri video yanje ya kabiri
nkwitege bakwitege
uraza ndagutambishe
kwiye oya yene je no sasanga
we rero rindirizo yibona
kati zoyibona ntaje amateka gete kuyanye
yeah
haburi ki kugira ngo ufse management kome kandi bit bishobye cyane
yego
ni pin no faranga barashira
yego
waye ataboneka video
washa kuvuga ipinda bon igituma video itaboneka suko uburyo bubuze abwo ni time donc umwanya urazi gende umunyeshure sivyo ufate umwanya w'ishure ndawuhuze na musique urumva donc turi hajya nka famille ndabwiye ati jewe vema ko bimeze muri aka kanya ndiyo kipe na school baranyumva muri aka kanya ngenda school nkiga just ni grande kintu mistari mu ishuri urabizi
abanyeshuri bigana Eric ngi turabasuje cyane
turabasuje na derege wacu turagusuje cyane Bonere yo kuramutsa abandigaba abajibanze we kuyishure ni Jabiru JB amwe na Joe jogging.
Rero hari kintu hari ngorane. Wewe ahantu ubu ndavuga nibi.
Yego nako.
Wewe wifuza yuko amenya kuri umustar.
Yeah. Eh bon igituma urazi umustar ni indi titre vraiment.
Ibaze. Basi kuririmba.
Ah okay, kuririmba navyo. jewe igituma ndabikora bijya bintu sishaka ko umenya ko ndu muririmbye abwo wewe ingumbira ni narumvise igikorwa ciwa
nadi ndayimenga yuko ndabikuye kundi muwe
murakoze cyane kandi warabimbajije kenshi ndabihakana mumbabarire bijya byarashitse icyo nashaka basi wewe of course gira research yawe basi nawe bati urya muntu nivyo rero icyo niyo mpamvu dufise ama tufise ama account turakoresha za Instagram turakoresha za Twitter umaze kumenya kundi twa Ilking YSHB bakubwiye ati urya muhungu n'umuririmvyi ukamubaza akabihakana kindi ugire basi research cha Google iratuzi
yewe sanga harahi
bon nyine turagerageza nubwo sanga turonka
uracubaka
usanga turonka ama like nka 20 mu gimana yaratabaye
pole
of course tuzoshika ndibazura bibona narakoze indirimbo indirimbo iri muri Syria zoka biragoye ko indirimbo ya zoka abantu bashobora kuyumva ari benshi ariko nshimira imana vraiment nshimira imana
namwe kumva grand mama muri grid
nyene isi yanje urazi tuba turi mu kugwa cy'Imana sivyo uko Imana iravuga ngo dukundane kwanza twebwe hagati yacu rero inkundo ziratandukanye nimba really ufise umuntu ukunda walai ntugira amasoni zo kumugaragaza imbere y'abantu kuko ni wagira amasoni uzoburikura mwici ico wica kuri we uriko wica kadoza kiwibo shaka kuzotandukana nawe akagira ama blessing azotuma we ni yagira undi mukunzi mushasha ama blessing urumva ashobora gutuma we ni yaje muri horas yindi shasha agira ama limit donc hariana vuga ati jewe sinzogera ngaha sinzokunda bigeze ngaha kubera iki yigeze gura n'izo bintu byamubabaje rero bro sister ahuri hose garagaza couple yawe ishimira ivyi wawe ishimira ivyo ufise
vuze nti bayentos ngira umushiri wawe twa gute cyangwa bwe bivuge ngira ntazo gama blessio itwa gute
bon je
nta mboni izina gusa yabihetse
izina sinyo
ni ndyo shi cyane ndoga ni ndamestan
ahari arabizi kandi ahari
bugarpa be batangura
izina ndamwita ni queen jenet kwa king nawe ni queen
king queen the try mengere na bandi no natwe no dushaka uvuge alpha bitangura
okay
kamani
ni queen ni queen
ubwo ari me cyangwa de
ni queen
umva ni ke
yeah
affaire termine
donc si queen sizina giwiwe ni tazerano je namuhaye kuko ndu umwami sishobora kuba mu bwami ntafise queen shaka kuba mu bwami ntafise umwami kazi bivuze ngo arafise amazina yawe n'abavyi ariko jewe jenka jewe urazi abantu twitana amazina menshi usanga wewe umwita shube umwita be je ndamwita queen
yanatawuritse
urujujwe
ofise indirimbo nyinshi muri studio
ya ndafise indirimbo zishya kuri zitandatu muri stock zari zitandatu mu Rwanda amaze gukuramwo imwe urumva uwo shaka kwita nk'umu manager w'iwanje yari yaje aba muri Canada yari yajino arambira nishobora kuvanga donc ya ndirimbo na bon umva narayikoze ari iwanje umugabo we yashaka ko twirinda no muri noze muri mayaje yiwe of course twarabikoze twarabigeze ko hama
izina rya manager wa
yitwa Bobby me akunda kwita free time
shaka izina nyakuri
amazina nyakuri yitwa Valente ndamuzi yende reka kumumenya
irumvikane
ya nundi yitwa King Chance donc King Chance niwe anserukira ngahe icyo nkeneye cyose nca kuri uwo King Chance
ati yo El King ari kwije imbere n'inyuma umva n'umuhungu ahagaze neza
uretse n'ivyo turafise brand iwacu namaze kubona yitwa Sock irya Sock ni gwacu
hariho n'amatishirt ariko arasohoka
ya Sock gisigura Songs of King canke abana bo mu kinama si kuvuga ko kubera ko ari Sock ya kubera donc nuka ngo ni irya King isigura kinama urumva wewe nuka ngo kubera ko wumva ngo
umwana w'umubyeyi n'umubyeyi
nyene bijya donc bagize King kubera umwe wese agire icyo yiyumviriye
umwana w'umukinama
ya ni nkuko nagize isi yanje ukagira icyo wiyumviriye kandi atari cyo nigeze mvuga rero wowe niba ubona t-shirt yanditse ko Sons of King ukavuga ati Jesus ushobora kuyambara kubera ko ndi umunyakanyosha umenye yuko na wewe hari ikintu uzokenera yuko donc hari ikintu bita umubanyi wawe niwe muryango je ndi umuryango w'iwawe kinama na kanyosha na babanyi kuba ari ababanyi ni n'abaryango rero nibaza yuko we gufata produit yavuye mu kinama ukayizana mu kanyosha se na mumari kuko naje nshobora gufata produit yavuye mu kanyosha nkayijana example n'umuntu twazananye ngaha bro ndagusimiye cyane rwose cyane gose n'umunyakanyosha yaransupportinze kandi umunyakinama bivuze ngo support yari yo yose aho turi hose dufatane mu nda kuko ntihazo buri kintu wowe uzo kwendera nk'umuntu yavuye ku ndi province ukagifashwa n'umuntu avuye ku ndi province donc mudasangiye province sons of kin
none ko kyatoboneka girl
Bon nibaza ko muri san donc hariyo hariyo di bon urumva san nabana kandi abana umuntu avuga abana muri abo bana harimo abahungu harimo nabakobwa
none ifoko mutatubonera ngene mwandika ko girl
oh yeah bon umva tugize girl biba bavuze ko ari mwambye gusa nitugize dushira ko boy kuko hariyo na boy ariko tuvuze sons bisigura ni twese umuhungu umukobwa kuko uramaze kuvyumva hariyo nk'umu nk'umugamed ashaka kubavuka nka example nka gitega akuze afite nk'imyaka nkano nanze ukaza mvuga ati gende umwana w'igitega bavuze ko ari umwana
bangi numva niyo
bavuze ngo ijya katse ni yakuvyaye
izo t-shirts za batro nka gute
bon izo t-shirts za umva kubera ko hari gihe tusora kuma command kubera ko razi umva nushobora gusohora ibintu byinshi turagira marché nini cyane tusora pa command mugabo hari giye ziza nyene zishize zikaba zihetse nka lafa passé twasoye ama t-shirt 60 yarahize ariko ubuka turafite andi ma command menshi y'abantu bako baradusaba duhereye muri DR cyane cyane muri DR kubera ko nibo bantu maguma bampamagara kenshi ko bakeneye izo t-shirt ntibagiye n'abanyeshuri twigana of course uretse sabo twigana gusa nabo hanze aho twigana barabinsaba
birumvikana
na urabinsaba
Dosa iwa ndifuko ndairoha vu.
Vuba cyane iwa uzoiro. Vuba cyane.
Shaka kuvuga platform koresh.
Bon, ndakoresha Instagram, ndakoresha Facebook, ndakoresha Twitter, ndakoresha what? Donc izi ya ziboneka zose ndazikoresha. Izina ni El King YSH bicanye Y#CHB. Utanguje na El King. Yeah.
Niko ubwira abakunzi ba BKTV.
Ndabashimiye cyane rwose kuba mwaravye kino kiganiro. Ndashibiye na plaisir kuba yampaye kano kanya. Ndanasaba n'imbabazi mu byeyi.
Urababariwe kubera batabye imbabazi.
Murakoze cyane.
Bakunzi ba BKTV turabashimiye cyane kuba mwaravye ino emisiyo murabitsuka muri abantu bacu. Yaba uri ngaho i Burundi, Bujumbura, Kigali, Tizeti. DRC state turabashimiye cyane muri abantu bacu itwimwe ko muri umva ni president of Boss Lady mutinanye mwakoze cyane